And afaka I prayer request for 2016 Moses Mapita kwi anointing engo 20 it was 2017 not 2016 and ndifuna isikolo ndasifumana ngo 2017 ndabhala I first year yam kwi course and ndiyenza ngo 2018 ndapasa ndabhala futhi ngo 2019 ndapasa futhi so ndibulela ugcobo olwalapha ekhaya olundisebenzelayo ndinemoto under this anointing ndiyaphangela under this anointing amen ndiyabulela.